Badziwe Online TV.
Tikulandirani pa Badziwe Online TV.
Mwaswera bwanji kwina kuli konse kumene inu muli.
Tikubweretserani press conference imene waipangisa amayi olemekezeka Jessica Bwira. Takhala ndipo mpaka kuti muombe
kuti sisi kujasada kata kufika. Tinaona kuti njantengo apatali. Kuti tibwere pano tilongosole kwa Malawi. Kuti kodi tasankha tinasankha ndani ndipo zinaenda bwanji. Choyamba ndufuna ndilongosore kuti tine ndi convention yopambana kwambiri. Chifukwa pamene popo ma political districts osa Malawi Congress Party 6 anali kumene koko. Ndiyambira kuti tinali ndi North North, North South, Lakeshore, Central Region, Southern Region, ndi Eastern. Tikanena zama districts figa list amakwani na 44 kumeneko. Nde mkati mutuone, tinafika poti aivi ni poti mtu ukari. Moti kuyona, tinaona dikuta chimene chija, china mangidwadi, ntawi ina ya mbuyo. Kutogoloku nukamati tupanga confession, tufunika BICC ya ikulu kuposa pamene bache. Chifuka imene jayo, timafutika hivi ni kutuko di tikarabati, pana zaza. China chimene ndinga nene kuti chap, cha ntengo apatali kwambiri nchoti a president kungotsegulira anayamba kukumbutsa ma delegates kuti zimene mupange pano mupange za anthu akumudzi sapange za inuyo zokomera inuyo naona kuti inali policy yaikulu kwambiri chifukwa inati kumbutsa tose kuti mene manenera constitution kuti tikaikidwa pampando anu wake ndi amene ali kumudzi anu wake ndi anthu amene siwapunzira sayankhula chizungu koma ndi anu wake chinthuchi kumalaya Congress Party siti chakuiwala zimene zifa choti ife ndi chipani chimene tinganene kuti chinabweretsa kuti dziko lino likhale pamene lili ndi timadziwa kuti anu wake achipani ndani ndana akumanadi pa opening kamene totipotsegulira sonkhano imenewo a president anatikumbutsaso kuti zonse zimene tikupanga ifeyo pano zikhale zoti zimene mapanga kumeneko zikhale zoti ndizimene zitibweretse mboma ifukwa a Malawi chimene akufuna ndi mayankho pa mavuto awo ndi zonse timu imene timatulutsa kumene kuja mutengere chimodzimodzi kuti tokanga ndi tikukapita ku World Cup kodi first 11 imene tifuna titulutse kumeneko ndiyotani ndi ananenera anthu kuti musankhe anthu otipula pa ground fukwa a Malawi akufuna anthu amene awathandize pama vuta hao. Nde muonaso ndika mapanga announce panopo kuti koma kwa tukukatu antu otipula. Satiza masewe ilani. Ndipo mutatata atifuse. Kutuko ni maturuta timu yota. Tauza kuti. Chwa yamba. Pa number one. Pali Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Okao amene anatikupita convention. Ndikukala nafe usiku ose. Anachita set bar osatipa masewe. Oti ena amene afuna make pa position imene utakhala mu mpira. Choyamba akapita convention. Tisamve kuti wina amasinza kapena anagona. Hai. Chifwa yopa number one. Anakala nafe. Leading from the front. Oti pakakala vuto amadzuka mkutani. Osatizo oti timbe foni. Hapena tifuse kwa oti ai analipo mwepo. Ndetu kumva kuti mwina kukalaso ma convention yena. Tukuyembekezera kuti tikaona kuti amene akhale pa number 1 akhalako conviction iko start to end and tisamve kuti anagona anatani ai tsopano zinthu izi mpira umakhala ni mazofunikira ma qualifications zetu ngati ena apezeke kuti sakukwanira mwina tisathere a Malawi taxpayers money tingololera kuti pa number 1 pali vacant ukoko striker kuti chani kulibe koma ifeyo watu striker amatsogola from the front. And striker watu amatikumbutsa kuti tikuyenera kumapanga zitu motsata malamulo. Make inabwera inapangitsa masango and number 1 watu sana lowerere sana tani amamvera tose limodzi. Zoti so ndi president wa dziko koma kweni kuti abwera pamalo akupereka ulemu kwa ma institutions mena maendelo kugwirira ntchito. Mukati muonetsetse mene yaendera convention yathu meki yabwera yapanga zimene mafuna ipanga ndipo amapanga decide ndi iwo pa ntchito yawopo anthu ena ati wamafusa chifaja ni ziziri important zaoneta kuti malai Congress Party potoko zeno ndacha kwira ndiyo mvera malamulo ndipo imaendera madongo solo and what you want to do kuti awa 2025 zisango zenda kwine fajo dzikutoko zedwa ndi chipani chimene chimamvera malamulo meki inabwera inatuluka mpaka kugirana dzanja nda president chiro yao inagwira anagwira mene amainera opangira chitu china ndisana yembe kupanga list kunena list yose mene ya imira first 11 ya 2025 muona kuti ndithu nkhani yokuti anthu asapange zogulidwa koma pange zibeti mati integrity kapena zaungwiro pakuti tione kuti kodanga thandize chipani ndani zimenezo ndi point yoti inatsindikidwa kwambiri china chimene tinaona nchakuti ma delegates anaonetsa kuti iwowa akufunitsa kuti chipani chawo chipitirire kuonetsa kuti kodi dziko lino lingamaende bwanji chifukwa pakusankha amasankha anthu amene adzathandizedi chipani ichi tili komweko kunaperekedwa ma resolution tinaona kuti ma resolution za atawerengedwa anthu ananena kuti tufunika nthawi yoti tapange oni tamvetsetse izi zikuonetsa kuti ma delegates athu ifeyo ndiye eniyakedi achipanichi chifukwa amafuna dutsitse zinthu zimene azimvetsetsa pamenepo tinauzidwaso nda president athu mmene zaoneka apa zaoneka kuti tikufunikira ma policy conferences tikhala ndikukumana ma meeting ngati mmene yakhalira convention ichi kuli kudzakambirana kuti kodi chinthu chitifuna chidziyenda motani izi zikuonetsa kuti a Dr. Lazarus Chakwera akudziwa kuti chipani chano wake ndi ati ndamene ali tsidya linali akuyenera kunena zimene akufuna sakuendetsa chinthu choti ndidzichiendetsa ndineyo ayi ndena amati akationa amati ayi ayi kumene kuja kulipa ulamuliro wabwino wabwino atani kuposa woonena kuti izi tiye ndikhale pasi tikambirane inuyo mudzanene zimene mukufuna ndikuona ngati amene timayang'ana za governance mene inaendera convention ya ukuku ikuonetsadi kuti ya kuma Congress Party ikuonetsa kuti kuli good governance kuli ulamuliro womvera anu wake achinthu sitinapita umeuja kati zinthu zikhala motere convention imeneyi monga ndakamba inatulutsa anthu nde inatulutsa mmene akufunira national executives ikhalire ndakamba kale kuti pa number 1 pali Dr. Lazarus Makathi Chakwera kudakakhala kuti ife ndi chipani chimene chimangonena kuti mupanga chonchi mudakatha kuona kuti chimene chidakachitika ndichakuti tidakangofika ndikupanga announce ndipo ndikuze ndikungoyamba kungofika president mpaka kutuluka aliyesa amati mukhala nomwenu koma tinapangabe masankho kuonetsa kuti timafuna kuti anthu pamawa asadzanene kuti ife mawu athu sanatani sanamvedwe tinasankha bwinobwino ndipo malawi aliyese wa malawi Congress Party anali kumeneko delegate anali ndi mwayi woti adakakhala kuti samafuna adakatani adakanena koma tinanena tinadzuka tose ndikuvota ndithu kupezeka kuti tagwirizana kuti torch bearer wathu amene akati imire ife ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera pa first deputy president pana lowa honorable Catherine Gotani Hara amene aliso speaker wa nyumba ya malamulo pa secretary general pana ikazikidwa honorable Richard Chimwendo Banda pa treasurer general pana kazikidwa Dr. John Paul honorable Dr. John Paul pa campaign director pamene po pali honorable Moses Kunkuyu pa organizing secretary pali honorable Deus Gumba pa director wa legal pali George honorable George Katsipatike pa publicity secretary pali neyo Dr. Jessica Bwina pa director of women pali honorable Jean Sendeza pa director of youth pali honorable Stephen Baba Marondera pa director of elections pali Dr. Elias Chakwera pa director of economic affairs pali honorable Henry Mumba pa director of international affairs tilindi honorable Patricia Kaingana-Ngozo pa director of research pali honorable Ronald Chantunya pa director of recruitment tirindi honorable Madalitso Kazombo, second deputy speaker, pa director of political affairs pa honorable Maxwell Chiolera, pa director of strategic planning tirindi honorable Kusamba Jones, pa director of social services to honorable Maureen Bondo, director of public relations honorable Sam Kawale, director of religious affairs tirindi honorable Ann Chibwana. Mubatsidwa listi bino bwino ngati simunatie kuti muipeze. In fact tika tikupanga produce zote anti mudzita kuona chifukwa meneza kariramu tudziwa kuti ena adzitulutsaso timu yao mudzita kutiona bwino bwino kuti kodi tiri bwanji. Mukayangana listi muona kuti apa palowa timu ya very youthful team. Nkani yake ndi Malawi Congress Party ifuna kuti ngati kunjako kuri generation X, generation Z, mudzioti chani chibani ndi Malawi Congress Party. Chifukwa tudziwa kuti achinyamata atsikana anyamata zakuti opetsani za dziko lino sapita patsogoro. Mukufuna chipani chimene chibweretse zinchito, chipani chimene chite mavuto anu, osati ni mudziuzidwa chochita, koma mukhale pa front row ndi ku Malawi Congress Party. Siti kunena kuti mudzingomvetserera, koma muli mu national executive kumene kumapangidwa malamulo kuti kodi tidziyendetsa bwanji. Chifatika mati youthful party isangokhala youth yongouzidwa zochita, koma youth yoti ili nawo pa table popanga ma decision kuno. Youth tayi kazika osati oka anyamata, komaso muona kuti even atsikana akutenga nawo mbali. Youthful vote ikufunika ifacho kuti dziko la tulino taonjeza zomango agwiritsa ntchito anyamata ongodziwa kuapenta penta adzingo tamanga museu, koma ku Malawi Congress Party tikuti akhale ma directors adzionetsetsa kuti malamulo amene tikupanga akutana ndi mavuto awo chifukwa ndale zimenezi. Koma chimene tikufuna ife ndichoti entrepreneurship ilowe kwa achinyamata, adzithu apanga ma business nawo umoyo wawo uyende patsogolo, dziko lino ayendetse nawo, adzithu akhala pasi kuti national executive kuti zinthu ziyenda motere iwo ali pati ali pamene pachapo. Chinocho ndiye chipani choti generation X, generation Z, bwerani kuno. Kunoko ife tifuna tipange za inuyo. Chifukwa opanda kukukala ndi inuyo, tisanamizani. Global world hii mukuendetsa ndi inuyo. Kaya muona zikuchitika ku Kenya, kaya zikuchitika kuti ali patsogolo ndi ati ndi achinyamata. Ndi kuno tikuti ku Congress ndi kwawo kwa achinyamata. Mungoona mine tatulutsira apapo. Mukati muonetsetseso kwa lo azimai ambiri. Nkani yote azimai kuna dzingo kala ongoda dzingo mva zimezi kuchitika ku Malawi Congress Party zimenezo. Ai. Kwa lowaso ma technocrats anthu oti ali experienced, koma koposa posa kwa lo anthu amene amachikonda chipani ndipo akugwira ntchito kuti Malawi Congress Party ikhalebe mboma mpaka na 2025 tikawine. Kuwina kwake osati kongo wina ku parliament, koma koyamba chigoli choyamba chikhale cha Dr. Lazarus Makathi chakwera. Ma ku parliament tinyamule kumene kujako ma percentage migolo migolo chifukwa kuti tuluke president tudzoti machokera pamenepo. Tipite ku council aondani waka anthu akumudzi, tufuna kuti ma councillors akhala atadzaza Malawi Congress Party fundi yokafa meti dzoti kodi madzi azienda bwanji, kodi masukulu aende bwanji, kumenyana ndi nkhanza zikhale bwanji, kodi nkhani ya mafizi ikuti bwanji. Nde mukati muonetsetse apapa neki yathu sili complete. Tinaperekanso mphamvu kwa president kudutsa ma relevant malo amene akufunikira kuti akwaniritse kwinako. Chimene tinapangira izi ndi chakuti siti kufuna kuti mphamvu za ku national executive zingokhala pa central region. Mukati muonetsetse tikufunikira agent imene timati regional balance, moti mipando ya tsalai ikukadzazidwa a president akhala akuyang'ana choyambisitsa tipange balance ma region amene akuonekwa kuti ali bantu ambiri fali yesa dzida akayang'ana kuna national executive adziri ineyo ndili apo, ine ndili apo ayang'ana. China chimene tifuna tikayang'ane ndi nkhani ya mipingo. Tufuna kuti ifeyo kuno mipingo ikale represented mokwanira anta samaga zota ndi achi Kristo yoka haya komati kale achisilamu akaya maona even ku convention tinali ndi Rastafarian amabwera na osanati pemperera kumene kuti kunoko kwena kukhala kukhomo kwa aliyese ife izi sisa chilendo chifwanga tamati kuli national party chipani cha fuko ndendifeyo nde mene tikutseka uko tufuna tiyangane kuti aliyese makamaka nkhani ya marijoni tili ndi 6 political districts tikufunitsitsa kuti Oseo apachize lekisho ichuluke sankha kuti ndinendeka amene ndikuchokera ku lekisho hai tikeko ena ku ujeni ku south nawa dziroza eastern alozeko kuti ifeso tilipakuti kati kapita ku north no north nayo idziroza ma region osewa tufati kudziwa chinthu ichi chikufunika tose tigirane manje chisama nkomera munthu mmodzi chifukwa chinthu chidzika chichoti tose tikuchiyangana nde mtati muonetsetse nkhani imene ina manga ntenje uku inali yokuti kodi 2025 tienda motani ife chimene tadziwa ndi chakuti kunjaku kwakhala kuli kamatenda kakang'ono kuti zimene tikupanga sizimafalikirani anthu ambiri akuoneka kuti sakuziona ife choti ife ndife amene tili mboma ndiye kumalowaso kuzichepetsa kuti titamangitse kaye mavutowa nde panopo ndifuna mongo chepetsa chabe ndinene zimene zikutipangitsa ife kulimba ndima kuti 2025 tiwina ndipo kuwina kwake kukhala kuwina kwa nkhani nkhani chifukwa chakuti pamene takhala pano ndiyambire nkhani ya misewu a Dr. Lazarus Chakwera ndi boma limene ali nalo ife akuchipani tikukutira kuti anthu atamvetsetsa kuti ndi mtsogoleri woyamba wokonza misewu posakondera ndunena pano panopo palikongwe misewu ikukonzera koma nditawukuzani kuti munyamuke mupite kumpoto mukapeza kuti kukukonzedwa misewu kumene kuchi osati kukonza misewu koka koma tayambira misewu imene ili critical kwambiri tikudziwa kuti kuli ina yoti kufunika sitinaigwire koma imene tikhala tikupita tiyambire kaye imene ikuchitidwayi mutati muyang'ane mupita ku eastern mukapeza misewu ikupangidwa mupite ku south mupeza misewu ikupangidwa ndi mtsogoleri woyamba amene sakumayang'ana nkhope pokonza nkhani ya nsewu ndi chifukwa chani tikuti misewu ndiyabwino kuti tinene mutati muonetsetse ngozi zambiri zimachitika amene amavutika amapezeka kuti apweteka amwalira ndi anthu oyendetsa njinga ndi anthu oyenda pansi ndi anthu akumudzi akuyenera kuti amve kuti Chakwera akuyesetsa kuti tichepetse fa tinene zoona misewu imatithandiza kugulitsa koma chachikulu tikufuna tiseve umoyo wa anthu mutati mupite mukaone anthu amene akumwalira chifukwa choti misewu sili bwino kujenoyo anthu akulephera kuti akafike kuchipatala mwansanga kuposa mena adakayendera patakhala tala ndikufuna ndikuzeni kuti zoona kulikonse mukuona misewu ikumangidwa yambani ndikuthokoza kuti tapulumutsa moyo wa munthu poyamba chachiwiri zitithandiza pofuna kugula ndi kugulitsa ife ndi dziko limadalira ulimi kuti ukagulitse zinthu zako kudalira chani kodi msewu kwa azimayi oyembekezera timafuna msewu ambulansi ibwera ikupeza upite kuti kodi kuchipatala koma misewu ikuyikidwa pano andikukhala nthawi ndithu tidzilongosola one by one koma panopo ndi press conference ndikofuna ndinene kuti mukamanena kuti akuti awina chifukwa chani number one chifukwa choti taxpayers ndalama zanu za tax zikukagwira ntchito kukonza misewu andi sitinangoti tikonza yapalilongwe tikukonza dziko loseri mwakuchepekedwa kwathu komweko koma ndi chinthu choti kutuluka panopo tithokutengani andi tikhala tikukutengani mukaone famwina zinazi tikhangati tikunama tikhala tikupanga next press conference tikhala titakhala pa misewu tikunenayo ndikuchokasa paja ndikukapita kwa umene mukufuna kuti akonzedwa kukupatsa solid date kuti tikuyamba liti pa nthawi yakuti sitonena kuti tamaliza it's perfect ayi koma chimodzi chimene sitingakane Chakwera wayambapo pa misewu ikumaoneka andisana angoyamba pamodzi tayamba kusekufaife tikudziwa tufuna aliyese amve kukoma ndi malai Congress Party chachiwiri mutati muonetsetse kuda alima vuto inango bwera matibati kuna kanga kuti matibati ikutatoza kuti treni isadzaoneke so mbalawo amene abwezeretsa treni ndichakwera ndi malai congress party tunena pano chifukwa chani kuti treni njabwino kugulitsana ndi kugula kodalira petulo tose tikudziwa kuti nkodula tufuna titsitse ma cost alimi fiwero mafuta a galimoto akamabwera pa treni ndiye kuti feyo zimene tikuspenda zikhala zotani zochepa tsono ndikuwuzeni munthu atha kuti zimenezo zachitanji kwa munthu wakumudzi munthu wakumudzitu ngati angakweze treni katundu kaya mpabalaka kaya ndikumpoto nkudzagulitsa kuno zikhalako zoti zochipirako atha kupanga ma transpuja ndalama zimene akulipira kuti akagulitse zachepa profit yake ikhalako bwino komanso ziti lola kuti tilumikizane ndi maiko ena akunja ifeso ndithoma kagulitsa tomato kutiko ku Zambia kaya tipita ku Tanzania kaya tipita kutiko chimene ndimafuna nditsindika apa ndichakuti nkhani ya matreni famwina tikamango kamba tidzinyamuka tikaone kuiona ndikodi yabweradi treni iyo ndiyo and adzikuuzani anthu amene akuiona ikupangira ifuka ena adzesa ta ndaletizi koma chilungamo chake ndichakuti chakwera wapanga zimene anthu ena samatani kodi samatha upanga tivomere situnena kuti panalibe ma challenges uko tifikako koma ya treni tose taiona and iyi tangoyamba muiona tifuna kuti ifike mijaina lili nthawi ya kamuso mpaka na panopo tikapanga chonje tathandiza mulimi tathandiza mtu wakumudzi tathandiza aliyense amene afuna akagulitse ndi kugula zinthu eko mudzidzi kuti mena ankatenga boma achakwera CDF imene ili tiosa amene timadalira CDF pano kudutsa mwapungu wathu inali pa 24 million lero yafika 200 chimecho ndikuonetsa commitment ya achakwera kuti zimene CDF imapanga zichuluke lero nditati ndikhale pasi pano ndiyambe kulongosola anthu amene apindula na amene ali ndi phungu wagulitsa chito bwino ndrama imene anena kuti zinthu zatani zili bwino CDF itikati kukutsatani tikukuonetsani kumene yagwira ntchito koma tiye ndivomere yakwezedwa ndiye ndrama imene imayenera kukafika kwa munthu wakumudzi ndipo kwambiri yafikadi kwa munthu wakumudzi nkhani imene mafuna tinene kwa amene ali mafodya chaka chino anthutu amene anali mafodya akuyimba lokoma why tachita rekodi so ma price oti mbuyo muja kunalibe ndiye wina akamati kodi akutowapanga chani tiyeni mukafuse osati mukafuse ife mupite mukaone amene ali mafodya kuti kodi abale mwapangako zotani tili pamene popo mitengo imene alimi apeza akati alima tinene zoona sizinachitikepo mitengo yoti akugulidwa chimanga pa price yakuti ndipo amene anatha kukolola tudziwa mvula inavuta andi tikudziwanso kuti tikufunikira kugwira ntchito kwambiri kuti price ya fetereza anthu athe kuifikira izonso tikumvetsetsa koma mama challenges amene tinali nawo amene apita kukagulitsa chimanga kunena zoona ambiri afodya achimanga akololako apezako kuti kulima kukupindula kupindula kuposa amene ankachitira na udziko lino tikudziwa kuti kumene kumalimidwa mwamphamvu ndi malo sikuti ndikose kumene kunabwera mvula bwino kapena kumene kumadalira ulimi koma kunena zoona kumene ulimi unayenda kumene kunagwa bwino mvula ndipo kumene anthu aja anapanga di invest bwino ayi zinthu zinayenda bwino ndifuna kuti lero ndilongosoleso nkhani ya nife mbuyomu tinali ndi madefu kaya mmatidzi chani ambira mangoti ndalama ikangotengedwa simabwezedwa koma tikunena pano boma la Dr. Lazarus Chakwera taonako anthu akufika mpaka na boma mabalo tipoti apapa mwina amapatenga kuti apapa pala anthu akongeresi kwambiri anthu amabweza ndalama ndipo anthu apangidwa kliye kuti izi ndi ndalama za boma zibwezedwe unaona mtati panopo ende tikati kubweretserani proof yoti anthu akubweza ndi ndalama ichi nchifukwa choti ifeyo achakwera amaneneratu kuti ndalama za boma malamulo a boma agwire ntchito nde izizi zikutilimbitsa ti maifuwa malawi akufunikira funding kuti apange chilichonse munthu amafuna ndalama koma ngati sabweza sichitekatu chinthuchi nde panopo nifi apanga rekodi kuti anthu anabereka ndalama percentage yaikulu yabweza Izi ndizori bisantime, fazi kone tsakuti, aga bwere kedwa, azita kutani kubweza. Pazaka 15, ziko linori malepera utegula imene ima chulidwa Malawi School of Government. Mbuyo mumunga iti mimu, kuna kukuna li SDI. Chifuwa jani imene hili ofunikira. Ngati muku kumbu kila ntawe ya kamuzo, tinari ndi civil service, imene inari opa ngidwa training wino, antwa kukira nchito mboma. Koma acha kwerana bwerana ipanga launch, tukunena pano. Tayambiraso kala ndima induction courses, ma refresh, anto akangolowa nchito, azipito wakatani, kukapunzitsidwa. Kwa nizime zichachidwa kwenye chachani. Mboma silingai ndia buinonga tanto kukira nchito mboma, asa na pangido jani, training. Kumere koko ya pangido institute, maboma usewa maupa. Hai hai, sisiteka, hai mwina zivuta. Koma acha kwera, aipanga, revamp. Civil service. Ku civil service lero muona kuti tanyamuka pano chikozo kubweretsa mabroch muamvaso oka akumala school of government akukuzani kuti pano pa civil service ibwerera muchimake ndipo tayamba kale tayamba mapanga trainer kuti adzidziwa kuti memo imatani kodi civil service ubanga chifukwa chake njani zili zofunika pa ma reform areas zijatina apanga zijati tifuna tipange reform zinaonetsa kuti boma ili kuti liende bwino ogira chito mboma kweno kala odziwa zimena akutani akupanga acha kwera zimene zozo apanga ndipo political will kapena decision yoti iyi ichitike inapangidwa ndiwo ndi chinthu choti mbuyo mwi chimati kufika ku cabinet kuleperika mpaka na pano tili pano capacity kupanga tinene kuti tabweretsa upangiriro tatu adzita kupanga zimenezo tidalonjeza kuti timanga masukulu aujenze nyumba za polisi pano poti tokutengani step by step kuti tamangapo tamangapo siti nakwaniritse kumaliza koma tikumbukire kunali zambiri zimeza kazi kuchitika kuna chitika cyclone freddy kuna chitika izi ndizi koma mmene momoti tokutengani kuona sasa apa taika nyumba makuti apa taika nyumba zakuti kutatauza kuti tayambapo ngakale mavuta analipo koma tikupanga zimene mukuti munatituma zimene tinalonjeza kuti tipanga. Ine ya ndufuna nditsindike moteli. Press conference siuti ifike mpaka chaka chama. Ifakata tizinena one by one. Tiku uzani. Tiku mvetetsa kutimonga chipani. Chimene chikulamula. Pali zo kumuduita kapena zina zimene zina zola kuika. Zimene zatani zina lipo. Koma kuri kose paliba amene sala kwa. Andifeyo pomwela pano. Zapa ngita press conference hile. Ndikukuza nikuti. Kumene tiku mukudanda ula, tiku kudziwa. Machitanzo, pali mara amene kuli njara ya zaoneni. Yoti kufuni kila ifeti tamange, tufuna tukulonje zeni pano kuti. Ma problems, mafuto kata amene wao, tuku haya ngana. Fa tiku kudziwa kuti inuso, pamene makarabu, ziko linu ndilanuso. Kumene kuna kwela mafuto anjara, upanguje neni, manamba zose tinazo. Dipoti kala tiku nyamuka pano. Tikukafika tukukaona so kumene ifeyo zindu sizikuenda bwino sikuti tidzingopita kumene zindu zikutani zikuenda chifukwa china chimene chimakuyitsa ukakhamalawo ndikubada ndaula koma amene akulamulira maoneka ngati sakutani sakumva ife tufuna kuonetsa kuti tikumva pamene pakuti vuta ndipo kuti tikonza liti tikati kukuzani sitikubera pa press conference ndikunena kuti he zose takonza zose zili bwino limene likhala bodza. Koma chime tufuna tikuuze ni chakuti zintu ziku tazicho utapamene zinari zintu zikupita so mtsogolo anti pamene mwina poti siti na kumvetse ni mwoku anira poti ife tukufunika tikonze difo konzeka ife difo konzeka kumva pamene pali mavuto difo konzeka kuti tikonze andi chirunga mochati ndife toka amene tindi upangiri woti mungati kutani kukuwapa atakutawa konzani. Akula akulu, kwa aliesa amene wakala pa dziko linolo. Nga kare panopo mutatata nduze kutisi ntuzi kufuta. Palipena mendo kufuta. Koma palibe Malawi, anga kuzi nifati bwerele pa ntawi ya DPP. Ilolo nde bozi ala mkukunizi. Ntawi mene jayo, nga kare kuti chipari chora mula chikare pasina nukumaya nkula. Nukuma vomera kuta apapali era, apatifuna tikonze, sisi dakateka. Kunari kumenya na, kunari kubela na, kunari ku uza na zitu zote tikamafika pano muli njenje. Koma ifetu uziwa kuti yatu ikeno kala servant leadership. Kutanta uza kuti. Tukenda kuende saboma ini. Mole megeza anuake aboma. Amene muli inuyo. Koma pano. Muti hata nena kuti ima apa first 11 apa pompa node na tulutsa yao ngati city zafika pouza na kuti mwina ligi tisiani inu mukamenye ligi ina ndakayika chifukwana ngati ili super ligi ya 2025 zoenereza zitovuta kayatumvana akulakulu nakuita nani pano ndisana pange ma kutembeniza into English ndufuna kuti aliyesa kuti mvalero kaya uli pa internet kaya uli kumudzi ukucheza nkhani akati kodi ati kunali convention ya Malawi Congress Party kumango yankha kuti awinaso chakwera ndiye kumene timapanga ukoko ukuti kupanga zoti chakwera awina ndipo takumvani fa desmene inu ya Malawi mukunena pali pose pamene tili kaya mukuti mvetsera mukuwerenga pa news mukamachita choji news jamani kumango kuti awinaso chakwera awinaso iwinaso MCP chifukwa chake choti ikupanga deliver mukati mwakhale pasi mutenge ndithu mukaona makamaka mukapanga factor mukalowetsa mavuto ametakhatu kumana nawo sitikukana kuti some of zina zidakati wapangidwa avoid koma chimene tifuna tipange panopo ndikukonza zimene zozo koma ulendo wopita uku trusted partner amene mungathe kuna kuti gari moto yekuyenda unota ndithogona ndikafika kumene ndikupita o nditha kupuma ko pangono ndi Malawi Congress Party enawa mutho kadzuka mutapita kwina osakafikaso kumene ini mukufuna ife ndifetoka amene tingati kukuyankhani in summary because the audience I'm really focused on are the people in the villages. I'll just be very brief in English. We've called this press conference in order to disseminate the convention that we had. I will not make it long because I think I would rather hear your questions later. But in summary, we called this to disseminate the NEC members that made it to form the NEC of the National Executive Committee for Malawi Congress Party. This convention took place from 8th to 10th, and I will be distributing the whole list of the National Executive members. But I think it would be very unfortunate if I didn't mention our torchbearer. That I'll still say in English, and the reason is because he was not only resoundingly voted for, but I want everybody listening to us to understand why we, without any apology and with a lot of excitement and with a lot of confidence, decided to give our president a resounding vote of confidence to be our torchbearer in 2025 elections. The reasons are very simple. From start to end, as he was opening the conference, he reminded us that delegates must put in office people who show that they are acting on behalf of people in the village. They are acting on behalf of people who are depending on government to deliver services. Remember, government is formed by the party. What he reminded us of is to make sure that we are not acting out of personal benefits, but we're actually acting out of the corporate body called Malawi Congress Party, which is the only one that one can be sure of that it can deliver to the poor. Our country is facing challenges, especially of poverty. And majority of the poor are women and the youth. And if you look at the national executive that came out, it is very clear on a youth bulge. It is made up of the youth because as a party, we want to say Generation X, Generation Z, anybody who falls under the youth. In Malawi Congress Party, you are a decision maker. You are not a publicity toy or something that should be told what to do. Here, we are saying the youth, and when I say the youth, we're talking about young women, young men. Those ones are the ones that are going to be driving the development agenda of Malawi Congress Party. If you look at the national executive, it also has a very healthy gender balance that is in it. If you look at the national executive, you also see that you have technocrats, people who are very experienced in the governance business. But what's most very key is it is also made up of people who are loyal to Malawi Congress Party and its ideals and its mission and what it stands for. In particular, the high five ideology. If you look at the national executive, you also see that we did not complete it. And the reason is very simple. The president was given a mandate to make sure that it is filled, and the principles of filling it are actually based mainly on regional balance. Because it is very clear that we need as a party to put mechanisms so that we don't end up with a national executive that is heavy in the central region. So the filling of the allocation of the parts that are remaining in the national executive are going to be filled with the principle of inclusivity. Inclusivity at regional level, making sure that there's a regional balance, and also ascertaining that there is religious participation. There is inclusivity in the religions that are participating. If you look at our press conference, at our convention, you will see that we had Muslim participation. We even had Rastafarians who were also giving us prayer there. We want to be an inter-denominational and a system that actually is a home for every faith. If you look at our convention, it was very, very clear that we know who is the boss in this party. The person who is the holder of power and what actually should go ahead is actually the person in the village. It is actually poor people, it is women and the youth. And it is those who actually in other parties are not even listened to, they are dictated to. And that this was all, I mean, emphasized many times, because this is the bedrock of what we are saying is our development ideology. The other thing that came out very clear is that we want to be seen that we are very policy-based. Malawi 2063 is something that we are aligned to and religiously make sure that it is clear. We've also, at this conference, we also made a statement to say we want to be evidence-based. We want to be able to sit here and tell you exactly what we are doing and be more accountable, be more transparent. That is why this is one of the few conventions where budgets were actually discussed. The Treasurer General presented this and it was voted on. The way we want to run business, or the way this national executive has been put together under the leadership of H.E. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, is to make sure that everybody in this country understands that this party is mine. Not only can they know what is going on, but they should be able to hold us accountable for what is going on. If we are going to be held accountable and we are transparent and accountable at party level, we know that this will be scaled up right up to government level. As we were there, I'm not going to read out the list, as I've said. It's something that we'll be able to distribute to you. But I want to emphasize that one of the gaps that we have seen is that we need to be very clear on what we are doing in terms of driving the developmental agenda. One thing that we are very proud of and are happy that we are doing it equitably, not only visibly, but equitably, because it is being done nationally, is road infrastructure. We have roads being put, and of quality, not just roads, of quality, being put not only in the central region, but you go to the north, you will see. You go to the eastern region, you are going to find them. You go to the south, you are going to find them. Even if you go to Lakeshore, you see that we are picking up. The reason why we are saying this is crucial is that roads are actually a key part. One thing that we often miss when we're talking about putting up roads is that we forget that they also save lives. We've lost a lot of people, and most of the people who die in the roads are actually people who are cycling, and also women who are pedestrians. We need to remember, majority of Malawians do not drive the 4x4s and the whatever. They actually walk. Now, when the roads are not put there, it actually heightens danger to them. Because with roads, you actually regulate. So for us, we are approaching roads from a very gendered perspective. From a perspective of women who need to get to the hospitals better, people who need to go and do trade better, let's save lives as much as we can. And I'm glad to report that Chakwera has actually delivered in terms of having road infrastructure put on the ground, not only where he is said to have come from, but nationally. He is not discriminating when it comes to putting up roads. I also want to quickly touch on trains. For some of us who have been alive before, as soon as democracy came, it looked like democracy is allergic to having trains in this country. But Chakwera has come and actually said, we can have trains working during a democracy. Why are trains relevant? They are really relevant to people in the village. They are relevant to people who are depending on an agrarian economy. And we are doing this without focusing on where we come from as Malawi Congress Party. We are doing it nationally because we are the only national party in this country. If you walk around, you also see that when Dr. Makathi Chakwera was getting into government under Tonsa Alliance, you will notice that CDF was 24 million. But as I'm talking, it is 200 million. That increase shows commitment to making sure that development gets into the village. And we shall be showing what CDF has done. If CDF has helped people before, now with the amount that has been pegged to it, it definitely is changing lives. I think we also need to understand that initiatives like NIF in the past were seen as things that were given to parties without them paying back. But during Malawi Congress Party regime, or under the leadership, the government that is led by Malawi Congress Party, we have seen NIF getting repayment that has been unparalleled. This is very important because it shows that NIF is working independent of politics. It is actually following you up regardless of whether you are a Christian or you are a Muslim or you are a supporter of whichever party, but they are saying you are going to repay. And we have actually seen people repay and people advance. I think it is very, very important for people to understand that Dr. Lazarus Makathi Chakwera is able to separate powers. He's able to respect the rule of law. When a person borrows, they know they have to pay back. If they don't, we are going to say, let the law take its course. I think it's very important for us to remember that we promised that we're going to put up houses, police houses. But to tell the truth, if people have seen the government of the day, which is being led by Malawi Congress Party, we have started putting up these houses, and very soon you will see us go around, you know, showing you the houses that Malawi Congress Party said, if we get into government, you are going to do this. And we've started. We know we have not completed, but the fact of the matter is we have begun, and change is a process. What people must remember out there is that development change is not something that, development is not like a football match, which is done in 90 minutes. No, it's a process. And as you are moving in the process, you meet challenges. And Malawi Congress Party is not afraid to say, yes, we have met challenges. Look, during our time, there was COVID. During our time, there was Cyclone Freddy. During our time, we also inherited lots of corruption cases. And corruption is endemic. People must understand that. For us to end it, it's also a process. But what we want to assure Malawians is we are fighting this, and we are already registering wins. We can actually take you to the places where we've put these places. Now, if you go to farmers, they'll tell you that for the first time, a farmer who has managed to get harvest, is actually getting prices that they never thought they would get. As I'm talking, We would want you to hear from the farmers themselves, not from us, because you might think we are politicking. But the fact of the matter is, this government, which is led by Malawi Congress Party, because I want us to be very clear, I am not the spokesperson of government. I am the spokesperson of the party that has formed government. And what I'm trying to show you here is, this party, under the leadership of Dr. Razlas Makasi Jagwera, has actually pegged prices that are benefiting farmers, that are benefiting those who have worked and are selling seeds. We need to recognize that, and please, if anybody out there is not aware, go tell your neighbor. Our campaign is going to be door to door, because we are very well aware that some people might not be knowing what we are doing. You know, we have had problems when we were coming in, people were complaining of electricity. But the fact of the matter is, now, when an electricity switches off, people rush to say, Maripira. That's the truth. They don't say, Pajama geta kuzima zima. No, no, no. We have sorted out that problem, and people must give credit where it is due. The electricity challenge is something that we are looking at. At this press briefing, I have not even given nowhere near enough the list. I think if I were to sit here and start talking about the confidence that we have won and the people who have been saying, let's help you in this way, I have purposely not included the money that we have received from abroad through government and through Ministry of Food, because I want to show you what we are able to do here ourselves and be accountable to our own resources. And what we are doing here is for us to make sure that everybody is clear that if anyone asks you, they say there was a convention, what did they agree? Just tell them in short, they agreed that Chakwera will win. Chakwera is the only hope of this nation, because he's national in his behavior and is also here to listen and to make sure that he sort out the problem of Malawians. I want to thank you very much for the attention that you have given us. If you are able to communicate anything to anyone who asks you, be it online, be it on community radios, be it on the normal radios that we've got, tell them that Malawi Congress Party 2025 is going to win at MP level, at councillor level. Much more important, Dr. Lazarus Chakwera is going to win 2025. Thank you very much.
Pamene pa ndiye pa mapeto pa press conference imene aipangisa mai Jessica Bwira, ndiye msaiwale kupanga comment, kupanga like, kupanga share, post imeneyi zikomwa kwambiri kwina kuli konse kumene muli.